Na Yesu Kristo kusema hivyo, finally alisema, it is finished. Na akakata roho. Sikiza. Nataka sasa mtu mmoja aniambie, baada ya Yesu kufa, wakiwa wote watatu pale msalabani, ni kitu gani kilitendeka kwa wao wote? Lakini kilitendeka